Mole mahlo ba inbingeleli igama lami ngingudoubt waphungula makhona ku Instagram ngicela ungilandele @doubt_phungula umshayeli welolo elitakula izimoto othola usana lishiwe ngaphansi kwesihlahla empangeni enyakatho yakwaZulu Natal izolo ekuseni isikhulumi sabe KZN private ambulance lakhe isibisi uthe alize towing service emthinte ngemva kokuthi umshayeli ezwe ingane ikhala kanti kuthe uma kumshayeli ephenya wathola ukuthi usana limbozwe ngeblanket ngaphansi kwesihlahla usibisi uthe ithimba lekwaZulu Natal private ambulance services liphuthume kule ndawo kanti ingane itholakala isaphila amalungu ethimba bawukhu dlamini noThami Mathenjwa bahlolele ingane endaweni esigameko baqinisekisa ukuthi ingane sesimene sicolisayo ingane ibisiphuthunyiswa esibhedlela eQueen Nandi Hospital mina ngana kwethu ngizofisa ukwazi ukuthi lithini uvulo lakho kwi comment section ungakhohlwa ukugcinezela like button ne subscribe button nongilandele Instagram @doubt_phungula from you somdakadanga ngithi ba senghem.